nna leina la ke Banele Jele. Ke tswelela ka motseng wa Athoko. Ke ne 19 years. Ke bapalela Kakamas Juventus ya ko Northern Cape. Ke dala center back. So, ke bapala ABC. Ke career football o ke nako to bona ke le leading ya golo go PSL ke dlala team tsa go di mo go Pirates Chiefs le tse dingwe.